Ili kataza moyo wami Lau kataza moyo wami Ya uhlupu moyo wami Lau kataza moyo wami Lau uhlupu moyo wami Lau kataza moyo wami Abaye wathi ngifile mina Lau uhlupu moyo wami Abaye wathi ngiyakula mina Bakhathaza umoya wami Abaye bathi ngifile mina Baya uhlupha umoya wami Abaye bathi ngiyakula mina Bakhathaza umoya wami Bawuhlupha umoya wami Bakhathaza umoya wami Bawuhlupha umoya wami Babani laba bantu Abakhathaza umoya wami Limobani lina elikhathaza umoya wami Limobani lina elihlupha umoya wami Lawuhlupha umoya wami Liyakhathaza umoya wami Lawuhlupha umoya wami Liyakhathaza umoya wami Lawuhlupha umoya wami Kalela Sapila, kalelani, uye kaya, kalelani, sapila. Lawukhathaza umoya wami liya uhlupha umoya wami Lawukhathaza umoya wami Lawuhlupha umoya wami Lawukhathaza umoya wami Ngobani laba bantu Abakhathaza umoya wami Lingobani lina Elikhathaza umoya wami Lingabantu bani lina Elihlupha umoya wami Lawuhlupha umoya wami Liyakhathaza umoya wami